Poganizira kwambiri makastomala atu munyengo ino yovuta za chuma, mitengo ya tsopano yokwerera basi iri motere. Mtunda wapakati pa blanta ya ndirirongwe, 28,000 kwacha akuru. Ana, 20,000 kwacha. Ndipo return ticket ni 50,000 kwacha. Mtunda wapakati pa blanta ya ndimzuzu ni 45,000 kwacha akuru. Ana, 35,000 kwacha. Return ticket ilipa 80,000 kwacha yokabasi. Blanta ya mangoji. Agulu, 25,000 kwacha. Vana, 20,000 kwacha. Dipo return ticket ni 45,000 kwacha. Katundu wanuyense, tumizani pa Khwezy kuria. Yajangu, ama kafika tsikulo mwero, ngati mwatumiza mamsanga. Nambala yatu ndi 0886-780-355. Tikakambatu za basi kwa chukuno, ndiye ndi Khwezy basi. Chifukwa Khwezy ndiye basi yo. Khwezy buses, miles of smiles to your destination.
Malawi, Bwande, mukulichani tsopano kuchokera ku nyasala ndiko. Okondeka dudolido.
Achimwene, mulandire moni tsiku la lero kumangala ndi munachonako. Machona ino, zikuyendera ndi bwanji koma kumeneko. Ukamba za ife abere anu kuno kwanu, ayi ndithu zonse zikuyenda bwino ndithu. Tikusuntha basa mwene. Zochitikaso ndiye monga muja munthawi zonse, zikuchitika ndithu, zochulukaso tsiku ndi tsiku. Kwabedi kwameko kumwamba kuti kwati sungabe ni moyo kufikira pano amwene mutirole monga muja ni machitira muja kuti ndiyamikireso basi zomwe zija zotsogola za Khwezy kamba kuti graso sitampa ndimafuna titsindike kuti panopa zinthu zili bwino kwambiri ndi Khwezy kuria ndiye kuti mukhoza kutumiza katundu wanu kulirongwe blantaya nzuzu mangoji kasungu nkhata bay ndi madala ena ambiri kunkhata bende pa jamalo ufikira ndi pa crown food court malojera apo chakudya chabwino kwambiri munkhata bemonsa mwene mukumbukireno achimwene ndakamba apo kuti dziko lathu pang'ono ndi pang'ono lamba kusanduka dziko limene malamulo siti kwawopasoi kuba kwamba kusanduka khalidwe limene likumavomeretsedwa tsopano anthu sakuchita so mantha ndi nkhani yakuba ndipo nthawi inake ndadandaula pakuti apolisi athu tamba kuwasulutsa nthawi imene ija imene ndinkadandaula ija anthu enake sankamvetsetsa kuti kodi ndikutanthauza chani ndakambapo kuti kubwerako ndi mmene tikuchitira ndi apolisi athu anthu adzayamba kuchuluka nzeru kwambiri osaopaso mapholisa kumachita zinthu mapholisa akuona analipo enake amene anakunkhala duu osafuna kumva kuti kodi ubwantasawa atanthauza chani nthawi imene ija tikumachepsha apolisi athu kufira kuti nkhani zina zachitetezo atsogoleri kumachita kutsogolera kuti aha zimenezi apangati asilikali ankhondo osati mapholisa kulondera mayeso enieniwe ana asukulu a JC kumachita kukatenga asilikali ankhondo akuti aha akakhala mapholisa okhaokha zinthu siziyenda bwino kulondera mitengo kumene nkhalango aha akatengena asilikali ankhondo mapholisa aha siziyenda pang'ono ndi pang'ono tidayamba kusulutsa mapholisa athu anthu adayamba kumaganiza kuti aha ngati akuluakulu akumakonda kutenga asilikali ankhondo malomo okatenga mapholisa ndiye kutidi mwina mwake asilikaliwa ndi amene amagwira ntchito tamandika osati mapholisawa dati napo nthawi imene ija kuti izi zikupangikazi zidzapangitsa anthu kuchita nawo dambisi mapholisawa lero uno nchifukwa chake anthu amatha kuyimitsa mdipito wa galimoto za munthu wamkulu mapholisa ali pomwepo kuyesera kuti inu tachokani tachokani ayi ndithu opanda wamverayi tidawasulutsa anthu anayamba kumachuluka nzeru lero kuchitika mademo kumakhala kupanga chibisali lano ndi mapholisa iwo kuponya utsokesa misozi ena ndoka kutulwaso ndikubwezera kwa mapholisa omwewo lero lino anthu akumaliba mtima mavenda kupanelira wa polisi ndi kumuti witsa ndi makofi osati chifukwa choti mapholisa osadziwa ntchito yawo ayi ndithu koma akuluakulu athu kumwambako apangitsa kuti anthu akamaona mapholisa athu asamawaopensoyi ndikudziwa kuti kudabwa kuti kodi obwantasa mufuna kukamba chani kwenikweni ish amwene basi tinu umakhalabe ndi kulingalira zina ndi zina zimene zikuchitika kwathu kuno tikumazondotsa zinthu zina zake kenaka pamawa kumakha ngati sitimadziwa kuti zinthu zidzakhala ngati mmene zakhaliramo achimwene pena ndikamava ndithu nkhani zoti ayitu anthu adera lakutira kuti ayimitsa galimoto limene limakagawa chimanga kwa anthu ovutikitsitsa kwina kwake galimoto yonse aba ndi chimangacho wagawana koma nanga achitetezo adali kuti zikuoneka kuti anathawa anthu sanaope achitetezo mbado umene tikukuza ukumakhala mbado osaopa kupala mamlandu mbado osaopa mapholisa mbado olimba mtima ndi ukaba katundu aboma katundu oyala pa nsanja ya munthu wamkulu nayene kumuseza ulende naye deka 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 kumadzifunsaso kuli inu ndiye mwati katundu mukulowera naye kuti tizikayala zimene zikunyumba kwathu tizikapondapo zina zimene zikuchitika kwathu kuno chiyambire nsizinambe zachitikapo chitetezo chathu chalowa nthenya chasuluka koma tapangira dala tayisulutsa ndi malingali amwene mozama za ziphaso zathu kwathu kuno simungakhulupirire kwathu kuno kuti dziko lonse mulibe katundu wopangira ziphaso zaunzika ziphaso zoyendera pa ulendo ziphaso zomuyeneleza munthu kuyendetsa galimoto pa nsewu zimene zamwene kulibe kwathu kuno mpaka napa ndikumalephera kumvetsa chifukwa vuto la ziphasoli lukhala ngati tsopano pang'ono ndi pang'ono tayamba kulizolowera amwene tangovomereza basi kuti kwathu kuno kuti utenge chiphaso choyendera pa ulendo ukungoyenera kutuluka thukuta basi kwathu kuno kuti utenge chiphaso choyendetsera galimoto ndiye kuti uwuzidwa kuti apapa tabagwiritsani kaye kalatayi kufikira chiphaso chenechenecho chidzapezeke kaye kumalemba mpaka na mupepa la mkope akuti okondedwa athafiki pa nsewupo mumuvomere ameneyo kuyendetsa wili bala yakeyo pa nsewu wangoona kukhala mphuruma munthuyo koma mayeso oyendetsa kabaza wa galimoto ndiye adakhoza chonche mulolena adziyenda nkhope adajambulitsa bwinobwino koma mudzi wa ziphaso zativuta komabe muvomereni na mkalizi ameneyo pepa lake la mkopero kufika chiphaso chidzatuluke amwene ndiye munthu akumakhala kuyenda ndi chipepala cha mkopecho mpaka nakufika pong'ambika ng'ambika mabwasala wali pee pena pake zinthu zake zikamachitika umadzifunsaso mafunso kuti koma kodi ifeyo ndife ndani ndife kadziko kabwinobwino kapena kachilumba kena kake koyiwalidwa amwene sizoona kuti dziko limene lili ndi mabwasala bwinobwino kumtundaku zinthu zikuyenda bwinobwino lingamakhala kumalemba ziphaso zathu za pa nsewu mukope kodi ifeyo ndiye tidabulakwira ndani amwene kuti ziphaso zenizeni zaunzikazi tikadzifuna tidziyira kumapangira mapemphero akusala kudya nkhani umakhawe yotayi mutikhululukire kulibe ziphaso zaunzika komabe tinunzika kodi zinthu zake zikumakhala bwanji koma chilipo chimene kwathu kuno chilipo kumbali ya ziphasozi mwati koma sitikupitiriza kupanga za thangata utsamunda ziphaso zathu za mwathu mommuno koma otipangira kukhala ena ake akunja ndiomachita kutiuza zochita pakadali pano tikupatsani kaye zochepazi mbaka panga kaye ndi zimenezo eti zina zitikupatsanibeni mtsogolo muno koma ifeyo ndiye kuti adatirodza ndani ndi satana wakuti amene adatikhalira paphewa amene awakanika kuchokayo chifukwa zinazi ndiye sizimamveka ndi kumveka komwe amwene zimakukhala zinthu zodabwitsa kwa basi zinthu zimene zimangotibwetsera mafunso ochuluka kuti koma mwina mwake tidasiya kuganiza mwinatu kapena eti nanga nene kuti chana chimwene tinene kuti tikupitirizabe kuganiza apapa ujeni kwathu kuno misewu ndiye monga muja ndakukambirani muja achimwene malodza ukhokha kwa basi anthu akumwalira pa ngozi za pa nsewu chifukwa cha mmene misewu yathu ilira amwene ulendo umodzi koma kuphulitsa matayala katatu yayipa kwambiri misewu koma zimakhala zosamvesetseka achimwene mwamva ino anthu amalipira kena kake nthawi ina iliyonse akagula mafuta a galimoto kokonzera misewu akamadutsa pakalinyeke kapena pa achingeni amakhala kugwetsa ina yake kokonzera misewu koma amwene misewu yakeyo dziphotcho dziphotcho chiletso tujene jene chiletso zomwe zichandakamba kale zichikuti zimafika pena pake pomadzifunzo ndikoma inu ifeyo timaganiza kuma kapena tidasiya kuganiza ndete dzirino chana achimwene mmene tikuchitira kulekerera misewu yathu kupanga zendomo pang'ono pang'ono ndithu tsiku lino lake tidzadzidzimuka dziko lonse ino lilibewo lonsewu ndi umodzi womweyi akakhala kumachinjiri kunde kulibiretu msewu kumachinjiri amwene malodze niyeni kwa basi
ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande kwa mafuta kunyasalande sunga mpenzi